matlo a gago a galalela jaaka dinaledi lentswe la gago. It comes in like the breeze in the morning. Moatlo wa gago monate go gaisa matute a namune. Mantswe a gagwe bonolo a ntshosa maikutlo fa sule. Matlo a gago a galalela jaaka dinaledi lentswe la gago. It comes to you like the breeze in the morning. Moatlo wa gago monate go gaisa matute a namune. Mantswe a gago bonolo a ntshosa maikutlo fa sule. You took my tiny hand and you joined it with yours. All the fireworks, they lasted till morn. Mo bophelong ba, baby, when I will host lerato le lona le kotsi ba ka nna ba se ke boloi. But I'm here for it all. I won't look back at all. My heart has chosen you. Modimo pelo ene ile leje go fitla ke go itse. I was lost and alone, always afraid. Wa fitla wa ntshola morwalo o nthutile ke thate le gore ke go ikanye. My baby, my love, want me, give a how till death do us part, yeah. My baby, my love, want me, give a how you'll always be my best part. Like the breeze in the morning. Moatlo wa gago monate go gaisa matute a namune. Mantswe a gagwe bonolo a ntshosa maikutlo fa sule.